nkora ndaba uburundi bwo mu 2005 shaka muve ngahe bujumbura muduje gushika ibugarama murabe ibintu bishasha mubona ni hagira uraba ahantu hitwa mu kinama cha mubimbi muhibuke mu 2005 murabe uno munsi kinama cha mubimbi ingene hameze none irya sinyungu kiasi kimenyetso yuko dutunze hajya mu gasozo genda muharabe hariho na hariho association aho yigiriye ahantu hitwa kwipine abantu bace bahagarara turisi miciba imageyo ni muhibuke mu 2008 ingene hari hameze tuze ngaha kwa muswahili ubu ariko bubaka amahetage manuka hajya kwa gisiga harabaho ngo bareshe gisiga harabaho none zijya sinyungu ntivyerekana ko Burundi bwaduze none iyo kruwasase ko bavuga ngo kruwasase tuja muri mwe none ijya si kruwasase kubera iki ingeso mbi yatwinje muzirikanyi tudashaka ko abantu bamenya ko dutunze ofisi nka zitanu uvuga ko ofisi zitanu nta kuvuga ngo ofisi akabuguma kamwe Chembo na dogitere mariko. Tukiri kumwe muri koseda dibisa so hospitale militaire. Ibitaro vyari metse gute? Rabuno munsi hospitale militaire. Ija si kruwasase. None ko bavuga ngo kruwasase ngo rutera tuja hasi. Ni muri ibitaro vyari bihari mu 2005 ngaha mu gisagara cha Bujumbura ari ibitaro bihari uno munsi. Ngo mugabo ngo tugenda ngo tuja mu kuzimu. Kubera iki? Hari ikintu dashaka kwerekana twebwe mugabo none nk'umwana mu muryango agiye ararira twaraye ubusa naho baba baraye bariye twaraye ubusa none ntimucavuga ngo murujya mu muryango bagira abahwere n'ikigoyi none sivyo nimufate mbe wewe nk'ubu wabona umwana wawe agenda arabwira abandi nk'aho basha murajya akanyama papa ntagi dusumira akanyama wewe nk'ubu uri papa ugasanga umwana yaremesheje ikiganiro ati twere tukijya kanyimwe ho murajya kanyama yemwe tweho wapi je papa sinzi cyari ugasagara message yigani mbwira ingene womera reka Burundi igihugu n'umujyango turi umujyango umwana mu mujyango arondera ikinezereza umujyango ndaneze kwari hi ntara bunshitsemwo cyane uvumegano cyane yicarira nyene simba ndanyarugendo hari hi ntara zari ziri nyuma mu 2005 none ubu nizo ziko ziraduka ubu ndaneze gwe ndiko ndoga mu mugamba hari nyakatsi ziregeje urugero mu 2005 ni murabuno mosi ni buraya ushitse cyo vuga uti mfataga foto ngaha ndugikira umugenzi ari buraya kubera iki hari hicahindutse kruwasas imukike imayo yo nagiye igihe kiraho inzara yabishe ndiko ndabatwenga ntire urusoko mwobatse mwogwobatse nako kwari runini rero ico gihe nabona kwari runini rubarengeye none urumwagwobatse mutagira ivyo mushora mwe muragira isoko mutagira ico mushora ngo turindire yabimukike ngo nibo bazoshora babe abo abimutambo ngo nibo bashora ngaha none naragiye yo mu 18 guheze nsanga bariko barayagura ahubwo naha barose ivyo bashora rero bisoko yabaye ntoyi mu minsi zatu zosanga ari mole ivy'amasoko hajya mu minsi zosanga twabihevye tugira amamole mugabo hari uwundi yicaye hajya goma avuga aboro hariho umuzungu yambabaje kandi kuri YouTube n'ubu biriko genda murabe yaragiye abanza ku buterere hamwe duta imyavu turakubuye igisagara aho twagiye kubita le pays le plus pauvre acaja muri iyo myavu arabara fotora neza aragira reportage ngene Burundi busa kwari Burundi burya ari bwo Burundi murazoraba kuri YouTube akageda hanu habonye hasa naba kare hacagarara ngo Burundi no payiro pri pauvre ara fotora bere mengera lenge minota 15 yarase kwerekana nakantu ko bari keza nabe yarafotoriye muka yarase kandi ukazubona mu Burundi na waciya gucokoza yibereye haze muri diaspora urabona mu Burundi bwanyu ngwenye umetse ibaza mu Burundi ari hanze muri diaspora urabona mu Burundi bwanyu ngende bumetse nti nawe ni gwanyu none ntibandoje kintu tumesaje ukiyumvira abarundi twebwe tuve hasi cyenda zineza rusasuma twogira rusasuma nziza tukavuga ukuri muzosanga uburundi bufise croissance irengeje urugero kuvyari bizwi